Nenamewachokoza ama mmekasirika, mtaki kudance? Yes, msmai ama mtaki kuharibu picha yangu? Nismailie, sitaki uniharibie picha. Godi, nismailie kwa baba.
Thank you.